ngati mukufuna mukhale mwantendere mabanja mwanu zinthu zake ndi ziwiri chikondi komanso chisoni chifukwa chikondi chikakula kwambiri anthu ambiri amachita kuchiona poyenda timachita kumatsimikiza kuti anthu awiri wamakondana mwaona kuthamanga limozi akakhala kayali ku restaurant kayali ku nyumba kwao amajesana sunna ya mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam tumikitwa dala mkula kuti angakhale mba